Ayiconsi, phansi, emphakathini, intokazi, yas'Esibongile, eDundee, engaphansi koMzinyathi, eNyakatho, yesifundazwe kwaZulu Natal, eqophe umlando, yabuya nendondo emidlalweni yama Commonwealth, ebise Birmingham, eEngland, Ecijwa, ngumqeqeqeshi, uNathi Hlatshwayo, naye wase'Mzinyathi, uPhiwokuhle Mnguni, ubuye nendondo yethusi kwezamankomane. Njengamanje sixhumana naye ngeZoom ekanye nemeya yas'Mzinyathi, uMasipala, ufake kakhulu ke isandla ohambeni lukaPhiwokuhle, sinamukele endabeni zakusihlwa. Phiwokuhle sikhalalisele ngokunquba kwakho indondo yethu siyathemba ukuthi bayayiqhenya ngawe awuconsi phansi endaweni yangakini awusitshele kabanzi ubulwa kusiphi isigaba ulwa nobani
ekunqobeni kwami indondo yegoli ethusi saqala silwa u12 ewithini yami ngaseke ngiba yibhayi kwamele ngilinde iwinner phakathi kweSri Lanka kanye nePakistan wasekunqoba ke intombazane yase-Pakistan ngadlala nayo sase safika ku round 3 u referee wa decide ukuthi enqobe e stop fight maseke ngiphumelela ke lapho ngibasho ukuthi sine ndondo ye bronze
ufike kanjani kulo mdlalo uqokwe kanjani ukuthi kube uwo hambayo yomela iNingizimu Afrika eBirmingham
Uqokweni kwami baba eli kulonyaka sahamba saya eMozambique eMaputo lapho engafike ngadlala khona ngaba ushampeni wakhona ngabuya negolide ngaseke ngisilethwa ke ukuthi ngiye kuma Commonwealth Games
Uma ngabe sibheka ngapha kumeya baba Mbomvu Nzombane siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho siyabonga nangokuxhasa uPhiwokuhle yini enikwenzile uqinisekisa ukuthi iphupho lakhe liyafezeka nanokuthi uma ngabe nezinkinga nenzana ukuyixazulula inkinga abhekene nazo njengokuyilolonga
Ukuqala ngifuna sibonge kakhulu ukuthi uPhiwokuhle aphumeleke la kithi eMzinyathi endumeni iboxing ihamba phambili uyaziwa ukuthi iminyaka yonke makudlala ama games amasalwa labazi uNatal sihamba phambili sekuzoba iminyaka cisho eyisihlanu landelana ngale ndlela ke into ihamba phambili kodwa umqeqeshi wakhe wethu umnumzane uhlatshwayo usebenza kakhulu kuyinikele ukuthi asilekele kumabhoksa ethu ukuba aphumelele siyabona ukuthi intokazi lena ibiyimisele enza konke okusemandleni babefika bathola nethuba lokuba bathathe isikhathi eside impela beyilungiselela bevocavoca bepractice okunikeke ithuba uyinikela kuyimisela thina ke njengomasipala kuyaziwa ukuthi la kwaZulu Natal uMzinyathi noma iSouth Africa yonke ifuna ukwenza imicimbi yayo ngiqhujelana eboxing bakhetha thina ngoba indawo isimo sezulu siyabavumela neboxing into ethandwayo futhi esekelwa kakhulu kwamaningi amabhoxi aphuma la ngenhla kithina kwaZulu Natal ngaleyo ndlela ke siyayiqhenya siyajabula kakhulu ngaye lo mntwana sicabanga ukuthi nabanye bazobona ukuthi umuntu mayimisela eyinikela engenze njani soqhubeka nokumzinyathi sibaxhase iboxing isazoqhudelana nakhona eMzinyathi kwaZulu Natal kubonakala ukuthi eDundee eMzinyathi noma endumeni ziyenzeka izinto usithokozise kakhulu sibonga nabazali bakhe abamkhulula sibonge bonke abasilekelela ukuba simxhase aphumelele kakhulu
sesiphetha nje Nzombane ingabe uthi unenkinga yendawo ayilolongela kuyona njengoba edlala umdlalo wamankomane ingabe khona enimelekelela ngakho
kufanele ukuthi si-improve sithuthukise kakhulu indawo yokuqeqesha amankomane kuba sibonile ukuthi iwena umdlalo ovelele kakhulu lapha maphakathi neKwaZulu Natal kithina ngaleyo ndlela ke sizobona ukuthi isimo sokudlala nendawo abadlala kuyona neidingo zonke idingo ngqangi ongamathuluzi afeke basebenzise ayatholakala ukuthi yona ezohamba phambili eselandela kamanye amakhodi ngoba siyabona ukuthi senza kahle kuyo iboxing okunye-ke bangasho abakuthi asibanakile amakhodi wonke siyawanakekela akhona nje amabhola amathimu aphuma lakithi adlala kahle kakhulu bakhona abadlala futhi kakhulu nekarati badlale futhi nabo o-rugby bawine baphuma number 2 kumasalga games kodwa kuyabonakala nje ukuthi la ngenhla imidlalo iyathandwa uMzinyathi uzohamba phambili nakuwo lo nyaka angibaniki lutho abanye ozakwethu ama-district ne-metro yeTheku sizohamba phambili sibonise ukuthi ikhonto esiyenzayo ephumelelayo soMzinyathi
Sibonge kakhulu Nzombane, sibonge isikhathi sakho. INingizimu Afrika ihlabane ngeindondo eziwu-37 kule mdlalo. Eziwu-15 kube ezegolide, eziwu-9 kwaba ezesiliva, kanti eziwu-13 kube ezethusi. Enye yazo ke ngeke Phiwokuhle Mnguni wase-Mzinyathi. Sithi halala ntokazi. Umqeqeshi wakho uNathi Hlatshwayo kanye nawe, nawe uMzinyathi omncinyane. Sibonge kube inkosazana kanye nawe. Somahashi.